Egonda baramukije mwese kandi merci beaucoup kuza mwese abajournalist badwa sponsor. Kwanza ningeshukuru manager wa Kaka Empire Dennis, anaitwa Dennis kule. Nawe ni DJR, mlikuwa mnamsikia JR, ni DJ mkubwa sana Kenya. Tena kitoka kwa Kaka Empire, na ningemshukuru rafiki yangu sana na ndugu yangu Femi One. Namshukuru pia King Kaka, boss mkubwa wewe. Sinele, ama warembo. Mimi kama Natasha, tumefanya nyimbo na Femi, mumeiona shikisha na kabisa imeshikisha na iko na shikisha. Namshukuru Mungu na tunamshukuru Mungu. Wakati tulienda Kenya, tulienda kama kikazi, lakini tumegundua kama tumepata wandugu. Ndugu zetu ilikuwa ni hawa. Asubuhi walikuwa wanatujulia hali. Tumefanya kazi nzuri kwa upendo mpaka gisi tumerudi. Na Mungu akasaidia na wao pia wakakuja, na waza na sisi pia tutawashika gisi walitushika Kenya. Na kitu naweza sema Warundi, waimbaji sana sana watoke sana. Basohoke abaririmbye. Na munu atazabakia nyumbani, kitu kizuri kimkutane, lazima atoke. Tumefaidika sana kutoka Burundi kwenda Kenya, kwa radio, kwa TV, kwa vitu vingine ambapo mtu atazaishi bila sio mziki. Na ndo hizi siku za makarantene, ndo hizi siku za corona, lakini tumefaidika sana. Lero mrazi kwa Natasha na kunda kuvuga chane, mubi wanagute kwanza. Si bintu? Sio bitu. Ni ningesema asante, tularindira abantu le 31 ahanyene kuri Hotel Cap de la Tanganyika mababonye team yose Kaka Empire bazoze abantu bench turabarindiriye. Queen of the stage aringaha nundi mu queen wo muri Kenya Femi Uno aringaha, na King Kaka amaze kuvuga king ni king. Murumva rero turabarindiriye le 31 ni mu ijoro sambiri. Baze Natasha ariko aritegura, Femi ya ejeje karantene mamubonye amarezita ya jeje mu ijoro saa 5. Nicyo gituma uno munsi tuce tuvuga, reka tugire conference. Murakoze cyane manager Rafa, ndibaza ibindi araza kubivuga.
Se dufata kajyo kwakira manager Rafa yaragiye nawe muri Kenya, nawe yagira ico ashikirije ama muni macho biriza ikaze abashitsi nabo bagira ico bashikirije.
Ama ashaka gushimira Imana cyane cyane mushobora byose washaka kudushikana kuri uno munsi uri hejuru. Imana yabikoze na cyane cyane kugira ngo tubenga hama dushimire cyane umuyobozi wa ino Auto Club de Lac Tanganyika Alfredo Froyo yashoboye gutunganya kino gikogwa kugira ngo Natasha na Femi Uno bashobore kuba bari hamwe uhereye ku ndirimbo shikisha gushika kuri kino gikogwa cha Réveillon Explosif izoba ku munsi wa kane ku igenekezo ya 31. Ni gikogwa gikomeye cyane na cyane cyane turavye ibihe twaciyemo mu mwaka wa 2020. Habaye ibintu byinshi cyane nkuko patro wa hoteli yabivuze, nuko iki ni gikorwa gikomeye kigiye gukoreka muri uno mwaka wa 2020 kandi kigakorerwa ngaha kuri Hotel Club de Lac Tanganyika. Rero ni ibintu byo gushima Imana cyane. Ariko kandi ikindi nuko murazi yuko turi muri East African Community, ibihugu byacu biriko birahura mu mice itandukanye bikanywana mu mico itandukanye. Iki gisata cy'imico kama nacyo nyine cyasigaye inyuma, cyo gituma mubona neza yuko hashobora kuba collaboration agati ya Femi One amwe na Natasha. Ni kuvuga ni gutsimbataza ya migenderanire na cyane cyane gukomeza ubucuti mu bihugu bigize kino bigize East African Community. Ariko kandi kindi ariho message de l'espoir abantu benshi mwaka wa 2020 bagiye barawutazira amazina menshi cyane, bakavuga bati ni umwaka, abandi bakavuga ni umuvumo, abandi bakavuga amazina menshi murabizi mwebwe nyene. Ariko rero twebwe turavuga tuti ino concert ni concert ije kugira ngo ishobore kutanga umucho wa espoir mu mwaka wa 2020 yuko abantu bashora kubaho abantu bashora kubandanya nibikogo abantu bashora kubandana na activite abantu bashora kubandanya nibikogo byiterambere uhereye ku mujyango yabo mu gihugu eka no kwishyi yose rero abafuye barafuye abagize ibibazo baragize ibibazo ariko umwaka wa 2020 tulize neza yuko ugiye kuba umwaka wa espoir ariko kandi ikindi kinagira meze nuko twashimiye cyane kaka Empire wereye kuri manager Dennis yashowe kutwakira neza cyane kuva tugitangura kuvugana nabo turavugana nabo biragenda neza baradushikana kwa Femi One biragenda neza King Kaka biragenda neza no kuri DJ JR turabiragenda neza cyane bakaba baje kumusweje rero igitangaza gikomeye cyane cy'Imana mwe murabizi twe tuvuye muri Kenya twamaze iminsi ine turi muri quarantaine ariko bobo bajejo mu gatondo saa 2:15 bari bashitse nga ariko isaa 5 z'ijoro ama resulta yari amaze gusohoka so nikintu tugenye tuko turabaza bigenda gute bizogenda gute ibintu nkije so turabona neza yuko Imana yadufashije kuko ariho nabandi benshi bagiye baramara quarantaine double quarantaine ukacusanga yahezi ya mbere bakaca bahinjira ya kabiri ariko turabona neza yuko kino gikogwa Imana yagiye iragishiramo imigisha myinshi so nta byinshi nashaka kuvuga ariko no gushimira namwe abamenyesha makuru kuko mwagiye muri tanga cyane cyane kuva tukiri muri Kenya mwaragiye muravuga no makuru tugishika indirimbo abantu barayakiriye neza bivanye nuko mwagiye murayimenyekanisha hama Imana ibaheza turindiye yuko itariki 31 yuko tukora igiteramo cyiza cyane turafise abaririmbyi babivyifatamo neza cyane kandi bizogenda neza murakoze cyane
katika hii partnership ya Natasha na Femi One kwa muziki wao najua kuwa hii ndio number one step ya many more to come kaka Empire na Natasha Empire many more to come vile mwenzangu amesema 31st December hapa Club Dulac Tanganyika kuna bonge la show so kama unapenda muziki jua nimekupangia set na kupigia muziki utakaa tika mpaka asubuhi hakuna kukaa chini so njoni wewe ndugu zako marafiki mpaka maadui wapigie simu waje
ndio
bonge la show nashukuru sana kwa wakati mwema
asante mzuri kwanza nawashukuru sana kwa kuja pia nashukuru sana Natasha na timu yake nzima wametupokea vizuri kutoka kule Nairobi kuja hapa mpaka Club Tanganyika ni hoteli nzuri sana the service ni nzuri sana so tunashukuru sana na pia unajua Natasha ni kama ndugu sasa sisi si kama wasanii tena
Isaac TV oh.